Kwezekhilikithi all-rounder yama-Proteas uVernon Philander memezele ukuthi iCity Khumo ekumele nizwe ebalazweni lomhlaba uzothatha umhlala phansi kuzona zontathu iy'gaba zekhilikithi uma kuphela imidlalo yetest ewuchungechunge phakathi kwama-Proteas ne-England ngomasingana wangonyaka ozayo.
UPhilander waqala ukudlalela iqembu lesizwe ama-Proteas eminyakeni eyishumi nambili edlule kanti usedlale imidlalo engamashumi ayishiyagalolunye nesikhombisa kuzona zontathu izigaba zekhilikithi. Wathatha ama-wicket angamakhulu amabili namashumi ayisithupha nanye esehlanganisiwe. Kanti-ke waqokelela ama-runs ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayishiyagalombili nane. Le all-rounder eneminyaka engamashumi amathathu nane edabuka eKapa yazibula kuma-Proteas ngo-2011 kathi ebhekene ne-Australia. Waqopha umlando ngokuthatha ama-wicket angamashumi amahlanu nanye emdlalweni eyisikhombisa nje kuphela yama-test. Wabe-ke seqokwa njengomdlali wekhilikithi ovelele eNingizimu Afrika ngo-2012 kanye nokuba ngovelele emdlalweni yama-test wathola nendondo yomdlalo ovelele ngevoti labalandeli.